Sanbona, welcome to my channel again. So yeah guys, I wanted to ask ukuthi necabangani ngontombi. If you amazi ntombi, there's no way ukuthi ntombi awamazi. You tell me ukuthi what do you think ngontombi, because kunomunye othi untombi should take a break, kumele ahambe. Athatha nje i-break kancane, athi nje ukushawa umoya. So nina guys nithini, ngifuna ukuzwa i-side lane yabo ukuthi kahle kahle what is your view ngale nto, you know. So ngizozwa ngani phela guys, ngeke ngizwe ngomuntu nje who's not a fan of my content. Ngifuna nje ukuzwa ngani. So yeah, yabona, if I feel like maybe I'm undecided, angazi ukuthi ngenze kanjani according to your content. Ngizovele nje ngishaya i-video ngibuze nina ukuthi kahle kahle nifuna kwenzeke kanjani. So yeah guys, niyamthanda na untombi engakhona yena ukuthi abe lokhu akhona for a long period of time, or-ke not nanokuthi iphele i-character yakhe, mara athathe ama-break abe khona aphinde angabibikhe yabo into ekanjalo. So ya, bengibuza nina, mina nini ningisupportayo nibuka i-content yami ukuthi nithini yabo. So ya, ngizoyibuzela nina nje, because guys le content ngiyenzela nina, ngenzela omunye umuntu, ngenzela nina, because even nami angiyibuki kakhulu. Suke ngenzela nina ngoba niyayithanda into yami. Angithi all I do is produce for nina, write for nina, yonke into. So nje kunjalo, all that. So yeah guys, ngizobe ngilindile kuma comments ukuthi ngicabanga ngayo yonke le ndaba. My